Oyo bamuyita chairman LC5 abasirikale bamwalashinga oluvannyuma lw'okubanenyaako balina omuntu gwe bakubye owa piki ekyamaanyi luzige oyo ekyamaanyi luzige LC5 ate mumwagaza ki
Oda zikyuse kakeneye musibye
kyamani bamukute naye
betware bonna benayo
we mwana bukuba
tebusobola